Tokorua ngā kai tōranga pū Māori o Ngā Hinara, e ki ana he pai ake te rōpū Ngā Hinara I te korenga o Jami-Lee Ross I Wainganui I a rātou. He ai ki ngā whakapae ko etahi kaimahi o te rōpū I whakatuanui hia, I whakaweti hia, I whakatifetahia e Ross. A nei rā tātātou tū te tōranga pū a Eruera Rerekura.
Ko te whakapae, nā ngā mai a Jami-Lee Ross I takai te mana o te rōpū Ngā Hinara.
Jami-Lee Ross is no longer part of our caucus, and what you're actually seeing over the last few days is the reason why.
How can somebody like Jami-Lee Ross do this to a party that has stood by him and supported him? And we need to keep moving on. We are a broad church, we are a strong church, and we will continue on supporting our leader, the Honourable Simon Bridges.
And now that we've got rid of Jami-Lee Ross, something 55 MPs unanimously supported, we're going to get on with our job.
I ai ki tete I pūrongo a newsroom, toko whā ngā waene kua whā ki mai. He tangata whakataupe a Ross, a nāna uki rātou I tūkino.
Your voice needs to be heard. This is the year of Me Too. We cannot, as women, put up with this anymore.
They've done the right thing, and this just again amplifies this whole situation where we hear about Jami-Lee is trying to exact utu. This is not utu. This is actually revenge, and that has no place in our society.
Eita Hayes, kāringa mai a Ross e āngai atu ana ki tāna whakapapa Māori.
We must remember that Jami-Lee Ross gave away his Māori whakapapa many years ago. You must not understand that. He didn't want anything to do with it. To use the kaupapa of utu is wrong. He's exacting revenge in a big way, but I would never put a Māori kaupapa over what he's doing.
Eita te kaira I o Ngā Hinara, wai o mā te maria kē tēnei take e whakatau.
Now, I've been clear about my views on Jami-Lee Ross, his lying, his deceit, his manipulation. New Zealanders will be taking a very strong view, I think.
Kaori anoa Ross kia kōrero noa moenei whakapai hou. Iriwere Rerekura, te Karere.